Muzi was a South Africa. Oh, is good. Sewa Maphumulo. Kwa notunga. Kwa notunga. Emambetweni is good. What for? Oh, yeah. Cha kushuthi ngilandela kahle. Udaba ke sihamba ngalo aluhle. Udaba sihamba ngalo nosizi. Udaba sihamba ngalo lubhlungu kakhulu. Monakalo wenzeke izolo enganeni buya esikoleni bebuya esikoleni bebesayekuseni ingane zalimala engozini yemoto zintathu ingane limane eshonile oh zintathu enisesimone sibi kakhulu kodwa ezala ekhaya zimbili eshonile enye ifunda grade 7 Enye ifunda o grade 6 amantombazana
yebo
zombini ubabuwazo loya nangu babuwazo mina nangu babuwazo babuwazo njoba zinathi singena naye ufaka ukhonkolo ulimele walimala ndlela thizini usize nje phezulu olunye
amen
yeah Lezi ngane beyifundiswa ugogo imali impesheni kagogo.
Yeah.
Ile impesheni kahulumeni.
Zidlayona
futhi.
Yeah.
Okay. Njoba zihambile nje usizi vele libhalwe emehlweni liyabonakala.
Amen.
Okukhulu kakhulu ke njengamanje sekukuthi umsebenzi wazo uzokwenziwa kanjani. Ngoba mawulalela inkulumo akekho othatha entweni uma kade zondlo ugogo kuyachazela ukuthi nawo nomncwabo ufuna uhlale emahlombe kagogo
neyinkosi
njoba siyazazi ke izinto awukho umncwabo kwabantu ababili ke ongaphathwa ugogo ngemali impesheni asikatholi ukuthi ingozi yenzeke kanjani kodwa okukhulu ukuthi imuzi wase South Africa sisithi iSouth Africa is good abantu besigodi bayazana one yazi kwasibanibani lapha kwasibanibani
amen
one lo number 2 bayazisana ukwazisana ke ukuzwelana ukuzwelana khamsana nani nokuthi bayathandana Sithema sithola lombiko ke sanqamula yonke into ngoba into ithinta izingane u1 2 kuswe kuzobheka sizobheka khona ukuthi bengathi abantu bekhungatheke kanje uthi ukuthi baphinde bekhungathe ukuthi bazofihla kanjani siyanazi ke abantu base South Africa akaze nisiphoxe akaze ukuthi sinosizi singazi sizobamba nobani sokhlakhanya nobani isicelo nje siqondile njengamanje ukuthi sicela onamandla ongenamandla onotho ongenalutho uzothi umuntu ongenalutho uzokwenzani cha ongenalutho unawo umthandazo unawo umkhuleko uzothi nje le video mayibonakala ibone umuntu uzothi baba Msweli lo mncwabo wakhuzwa ngizowuthatha wonke yiloko sizocela nje kakhulu kule video sicela ini sicela ukuthi nesincwabele lezi zingane okungisuse eThekwini ngize la ngukhulu uphuthuma isimo engitshelwe sona ukuthi vele khabathatha into enamangena ngiyabona ukuthi kunzima ungakatshelwa mose uchazelwa ke usuyabona kunzima kakhulu esizocela njengamanje ukuthi muzo seSouth Africa njengoba njengenhlala yenza ngicela senze lokho esijwayele ukwenza ukuthi South Africa senze isigodi makuvela umuga kuvela isehlo sisuke endawonye sibambe kanye kanye asibambe ke la ngoba obuncane esingakwenza ukududuza lomndeni okuncane singakwenza ngoba ubuhlungu ababuswayo ngese kufanise nalutho ngesikwazi ukuzwa babuye ngane akwazi ukukhuluma akwazi usho lutho manje ukuthi sibangcwabe le ingane zabo zingcwabeke kahle bethi mabebuka bethi yazi besingenalutho ephaketheni kodwa ingane zethu sincwatshwe njengamaqhawe Ngiyacela ke nomoya walezi zingane kube yiwona sosebenza ngawo uthinta abantu ekufanele bethinteke senze lo mngcwabo kube yilohloniphekile onesithunzi umndeni ududuzeke ngiyabonga.